inyo kagiduaw? Magsinulog na lang tabay. Ah, sige lang bay. Iampo lang yun nato ni Senior Santo ninyo.
Señor, oh, señor, oh.